but to come along to a umbulas, Musilas, the Mashovani, when no one who moved from Yang and Gangaba, Utonda,
ngifanele insizwa lapha ke usibo for call egoli kwandonga ziyaduma sibo mfowethu asikubingelele sibambekele emsazweni cause FM
ukrain buff
angi right kakhulu school sami ngezwa wena
hay no ngimnandi mfowethu ang complain
hay kuhle mfowethu ngibonile lapha ukuthi umqeqeshi engabe uphethe bani ngoba khona u CAF A license no CAF B asazi noma wena uphethe FIFA Pro nje ufana no Benny McCart
impela nje ngilapha ko Benny kodwa sengithe ukuba ngasezingeni lingaphezulu kwelazi
hay mfowethu sikuzwa kahle sibo mfowethu siyazi ukuthi ukhona uBig Zulu lapha yana ke simbheka kakhulu kulona ke iqembu le hip hop ukhona lapha ke uKhuzani kulona ke iqembu lo maskandi mfowethu yabona nje lento kuzihleleke kahle ake ngikunike nje ithuba ukuyibuza insizwa ukuthi kusasa kumi kanjani nami ngizobe senginezezela ngizwe ukuthi noma uzosuka uyimosha angiyithathi bafowethu uBig Zulu uKhuzani bafowethu siyanibingelela emsazweni cause FM
Sanibona, sibingelele kubalaleli. Job mfowethu ngithemba ukuthi nawe uyaphila. Bese ngibingelele ake nanabantu esigcoba kusasa.
Kuba mfowethu uyaphila.
Hawu bakithi, ngiyaphila, ngiyabingelela eNingizimu Afrika yonke. uKhuzani manje uCaptain Womasikandi usekhona emoyeni kusasa ngicela ukukutshela ukuthi siyawina ngibingelele nama losers esinawo la emoyeni
hayi ngithanda indlela enibingelela ngayo bafowethu asiqale ngawe Big Zulu Big Zulu mfowethu siyazi ukuthi kusasa umhlaka 24 kuyona inyanga kaJulayi umdlalo lo ekade siwulindele ukuthi ke izinto sihamba kanjani siyazi ukuthi ke ikhona iqembu lika Tira likhona ke iqembu lika piano nabo olapha ke okabuza ukuthi ke izinto zobe zimi kahle kodwa ke nje ake size kuwena Big Zulu imi kanjani iqembu le hip hop kulokhu likhona ithemba lokuthi khona singakubona kuhle
buto mdala kuzogidinywa kusasa kuzoba umdlalo omnandi futhi bakhona bafowethu badilikile eThekwini basivile kanti ke futhi noma ukhumbula phela na last year bakhona abanye abathanda ukukhuluma kakhulu kodwa ke sabashaya so asathubi noma bekhuluma manje bethi babingelela kumaluza ngoba siyazi phela ukuthi kungenzeka lawo maluza kugcine kuyibona futhi njenga last year uyabona
Usizwa kahle.
Kodwa nje insizwa zivivile zonke zi ready futhi.
Ngizoza kuwena manje Khuzani ngiyazi ngizosuke ngikunika ithuba. Bese ushaya udume ngazi uvela ushaya ibongo mfowethu kodwa ngiyazi ikhona nemakoya bearing. DJ Tira sikubingelele sikwamukele nami mfowethu 2000 cause FM.
Ngilele uyena ukapteni lo wegom football club team ngempela engazi ukuthi kuyikho pheli sizini webicela khona ukuthi ingene lapha na PSN ngendlela eyinisele ngayo
hayi sikuzwa kahle maferi makoya bearings wethu futhi ngibophele ocaptain kuphela Khuzani mfowethu usekhulumile uBig Zulu uthi bazokubinda bakwenza silindelene eqenjini lika Maskandi emidlalweni yakusasa
yabona mfowethu abantu abasuke sebe phelele ushatini baye betshele ngemlando kodwa umuntu osuke esashaya izinsizwe ukutshela ngesigameko samanje angiyenake mina umuntu okholela kakhulu kuma past tense ngikholela kakhulu kwengenza manje so ingakho ngithi indaba zokuthi kwenzakalana ngo-1992 ngo-89 angisabe interested lapho ngi-interested ekutheni kuzokwenzakalani going forward ngoba iqhawe elisuke liphethe ngaleso sikhathi hhayi iqhawe laliphethe so ke sobona mhlawumbe bangama-legend thina sengama-stars ngiyakusho nje kusasa ngiyaqinisekisa ukuthi asikhulumi ngama-past tense kwenzakalani ngo-1989 sikhuluma ngokuthi kusasa kuzokwenzakalani and Monday izobe sisho ukuthi ubani owenzeni ubani ingqele ubani inkunzi so ke kusasa zibondwe zayekwa engakusho nje abantu abaphume ngeenkani beze laphana evesi bezobona umasikandi ushaya abantu emini kwaha angikhulumi ke ngomuntu mina ozodlaza inkani la emoyeni
ukhuluma kakhulu awuqedi umlo makhe awufane nebhola lakhe egrawundini
allright ake sambe selapha DJ Tira silibonile iqembu leroyal lifika last year ku-PSL liqede kunumber 3 asazi mhlampe nani njengeqembu elisha kulo mqhudelwano kukhona eningasimangaza ngakho
ayingibophele naye uchairman we-royal AM ngendlela engiserious ngayo kusasa ngiserious ngale ndlela le ngibophele umshunqisi laphana kunumber 6 uyalifaka uyalicela uyalifaka uyalicela okay ngempela into ezobuyenzeka kusasa evet stadium ngempela ozobe sekhaya uzobe efisa ukuthi waye ngalithenganga ithikithi ajoyine i-grandstand izobe igcwele laphana yabona nje uzothi nje uZulu uma ishaya la mapalakhe la ishaya phezulu kuthiwe vu
allright makoya fethu akusale sengigoqa nawe awakho okugcina ukukhuthaza abalandeli beqembu lenu igomu ukuthi kena kanjani abafike komningi babo ungatheni
ayingithi ezihamba yiqhubeke zizintelezi nje zidlala zizintelezi namhlanje kusasa into ezobe siyigijima zobe sigijima isuke yingane yincane ngempela sigijimisa amadoda amadala nama-dreads ekhanda but-ke
kusasakumnandikahle ngiyabona nje ngikhuluma nawe malume ngihleli nozakwe la uzakwe uzobe dlala i-6
ubani ozobe shaya i-6
uzakwe uzobe
drive-6unaaba kanikeza ithuba into ekhulwayo
orit asivele size kwena-ke ibig Zulu into engiyithandayo uTira uthi ushunqisa uzobe shaya isithupha nawe uthi uzobe ubophela uzakwe ku-6 ukusho ukuthi ke lapha esiswini kuyobe kufiwa mfowethu athina wakho okugcina ukubagqugquzela abathandi beqembu lakho lapha i-hip hop
ngicela bafowethu be-hip hop osisi nodadewethu kusasa baphelele bonke lapha evetsi oTira nje sizoba washisa ijezi ekuseni bese-ke silanda laba vele abanomlomo-ke nibaziyo ukuthi bawina ngamagama kodwa naphansi alikho sizothi nje ekuseni ma-hip hop sifike sishaya uTira bese siyaphumula bese ntambama-ke siyoqeda ngabanye-ke nibaziyo nani abakhuluma kakhulu so kusasa ngiyacela bafowethu nonke niphelele vethu e-stadium ekuseni umese uyaqala ngo-half past 10 so ngiyacela ekuseni sivukeni
allright nakanjani useyibekile-ke laphayana bengithi ngisazowubuza umbuzo ukuthi-ke ya nakanjani-ke umdlalo amagethi azovulwa ngobani usecacisile ukuthi umdlalo wokuqala ungu-half past 9 uKhuzani mfowethu ngizutira ekhuluma ngentelezi bengiyibheke ngapha ngakini nimi kanjani nini ubagqugquzela bakamasikandi kusasa
ngichaza ukuthi uzogcina ngami ngathi uyazi ukuthi mina vele ngiyoshaya i-final yabo nje beke phumisa vele so ngiyajabula kakhulu ngiyabonga nje koza kwethu bonke abathi bavume ukuthi lo mdlalo yenzeke sibonge nje-ke nabo bonke abaxhasa abathe balekelele ukuthi kube khona phela okutholwayo ngeke singakusho lokho ukuthi iwini izokhala emuke no-100,000 kanti unumber 2 uzoba u-50,000 kuthiwa ngisho-ke la ukuthi uma ngabe ithikithi awulitholanga lizobe litholakala esangweni phuthuma nje wena uzoseka iqembu lakho uma ngabe labafowethu esizodlala nabo abekho abalandeli babo ekamasikani zobe zithi uma bethi bayalithinta so bazoba-under pressure ngapela kuzobe ngathi kudlala home so-ke abenze sure ukuthi abalandeli babo bayafika ngoba kufuneka umuntu sekushaya engakhali ngalutho
bafowethu kube yintokozo kakhulu ukukhuluma nani bokapteni bama sithemba ukuthi kuzohamba kahle esukwini lakusasa sibonge
hayi siyabonga kakhulu
siyabonga
sihlangana kusasa
allright kena kanjani asibonge kuzona-ke iy'nsizwa sibonge mfowethu siyabonga mfethu ngokuthi usihlanganiselele iy'nsizwa abalaleli ngiyazi ukuthi ke bayayithanda le midlalo awugoqeke nje nawe njengomqeqeshi uqinisekise ukuthi imidlalo izobe imi kanjani ukuze nezinto okungamele zibe khona nje abantu ukuze bezokwazi ukuthi ke ba-enjoye kahle baliphothule kahle usuku ngaphandle kokuphoxa